izi I am headline tuguma tumva muri kasiye Wizkingi ya mutwaye umugore South B man ariko baradukwikirana ibintu nivyo bien
none umugore ku muntu kumutwara bisabiki none umuntu nyende atari kumwe n'undi abari sabre nyene abari siri yo gusohokana n'uwashaka ya je no wakubyoroshye kubera twari muri club nyene so nyine mudada nyine ndabona kumenga ari yanyine ntabwo nta mwisanzuro yari afise nyene amanye ndamwegera nyine turavugana
South Buff saba bodyguard mzi hauna woga
barano ya bodyguard bajya umu bodyguard bagera kuri batatu n'abajama banje kandi beshi ba ingiraba nti yabarengeje amara dimiri jona niranone je nokora nyine mba mbona ata regajya arondira bodyguard muri vide none muri vide ajya bamucunza ibikino
very nice ndabona na foto yiwe man ndabona ni picture ya Belle Nice kandi rikirahamagara man rikirahamagara kwe
ndi ndira yitabe gusa nyene cyumushira ho yashaka kuzanyiza irefu urumva menga sivyo nyine yashatse ko tuganira byo ku ni video nyene yaciye ashyira nk'indi bintu by'amafiri y'ibintu by'abashyu byo gushaka gukundana nyene nyine baza abasani nacyo bibaze ko dukubura man
Hello guys, yes, ndabaramukije abarundi mwese muri komera dukurikirana kuri Bujor Hit TV, kuri microphone ya Bujor Hit TV, ni Mr. Capitan Dollar Capital, the voice killer, that's what's up man, nyuma ya kamera ni Juma Jukes, kama kawaida, uyu munsi nabaguruye. Nabatwaye handi hatandukanye naho mwari mumenyereye guys benshi bakunda kumbaza ati Mr. Captain wagiye he wapotereye he ariko nagarutse kuri Bujor Hit TV nabazaniye exclusive interview y'umutipe turi kumwe yitwa Wizking amajambo ni menshi amazi iminsi avugwa muri quartier zitandukanye amazi iminsi avugwa muri réseaux sociaux zereke South B na Belle Nice bavanye ariko uyu munsi nakuzaniye umwe Muba tipe, umwe muba jene bashoboye kumushira ku ruhande Belle Nice bashoboye kumutera imistari imitoma Belle Nice agatekana. Guys, ni ibintu bidasanzwe uyu mutipe turi kumwe niwe mutipe asigaye asohokana na Belle Nice muri kano kanya. Niwe mutipe yashoboye kumuta hasi South B amukura kuri Belle Nice ubu niwe bari kumwe. Uyu munsi rero nashoboye kumugendera guys kugira nshobore kuyaga nawe. Nshobore kumenya byinshi kuri we mbega yabigenjeje gute guys kuko Belle Nice ni yoroshe kandi Belle Nice afite umwana wa South B. Mambo vipi bro?
Yeah, what's up man? Meze bon.
Fresh na wewe?
Safi sana kabisa man.
Umependeza kinoma.
Amesi sana kwe.
Man urawaka man.
Neno vizi no nitwe kwa kwa mama.
Ego, umunsi uri kugenda gute nshuti yanje?
Ya umunsi meze fresh nyene ndashima kabisa nyene urazi ko ibintu by'imitagato nyene ku bastare nyene ibyo tuguma twibereyemo nyene. Ari twigira twemera ubuzima buri hasi tuguma nyene turi ahantu harenze nyene.
Belle Nice araho?
Ya meze fresh.
Araho gamuti?
Sana man.
Kama kawaida guys imbere ya vyoshe reka dushimira imana wireka vuga ati imana ihabwe icyubahiro kuko ni yitigeri naningwa abandi bobo baratubeshya no kwiyemera tu bro ndifuza kumanza ndamukiriza bariko baratukirikirana kuri Bujor Hit TV
yeah abakunzi ba Bujor Hit TV ndabakunda cyane ama Jenny Powers King ndum artist wo Burundi kandi umu artist yemera vraiment kuko ndumuntu akora ta support kandi nkatera imbere
Wizking akora to support kandi agatera imbere narashika kure eka ndifuza kumenya Wizking kumuntu ariko aradukikira muri kano kanya bro eka Wizking ninde bro kumuntu atamuzi guys
yeah Wizking nabuze ko ndi umuririmbyi w'umuronzi kandi Wizking ndi umuririmbyi yani no bako ndi umu new generation ya urumva ko turi generation shishasha ndi bazura muratuzi ndi batuzi no ya
New generation guys eka Wizking ndifuza kumanza kumbwira ati izi I am headline tuguma tumva muri kasiye Wizking ya mutwaye umugore South B man ariko baradukwikirana ibintu nivyo bien
none umugore ku muntu kumutwara bisabiki none umuntu nyende atari kumwe n'undi abari sabre nyene abari siri yo gusohokana n'uwashaka none Wizking guhura na Belle Nice ni ibintu biri bisanzwe kuko ahantu abasohokera twese tuba tuhazi kandi twese turasohokerayo bisa n'ibintu birefu nyene
byero kuruhi ku murongo nka Belle Nice
ya je no wakubyoroshye kubera twari muri club nyene so nyine umudada nyine ndabona kumenga ari yanyine ntabwo ntamwisanzuro yari afise nyine amahenda mwegera nyine tuzavugana kureshi nyine mugabo mwo umunsi nyine twa turabambuka nyine twahanye contact gusa mbikurikira byakurikiye mu nyo.
Yes guys, ati Whisking mu guhura na Belle Nice bahuriye muri club bro yari henga nyine mbisagara cha Bujumbura au bien ou
ya ninganye ninganye
Shuwa kumgira imi mwabwati mwa shuwa guhurira mwa na Belle Nice kugira ushobore kumufata gamuta.
Jesu nda kufuga makrabo nda kugendira mwa mwagawo. Wewe arahazi kandi ndazi ko umusi nituwa ito nyeni muri klabu ndazi na watu wonye wala tu wonye. Mwaka sino yivugi o klabu aliko niyabie.
Yes guys, wama ze kumva yuko Mr. Captain na maze kuwazane exclusive interview. Bro, sato bafisa wa bodyguard mze hauna oga.
Yes, sato bafisa wa bodyguard mze.
Bodyguard man, wabonye muri gendirimbo gendirimbo iruka gusohoka inye kubaka izina aba bodyguard ni benshi kandi badasanzwe man, hauna oga mse
baraje bodyguard baje aba bodyguard bagera kuri batatu n'abajama banje kandi beshi ba ingiraba nti yabarengeje ama radimir dimir na dimir dimir je na niranone je no kuranye nimba mbona ata rigajya arondira bodyguard muri vide none muri vide yaje bamucunze bikino ngire kintu baba mucunze satubi yaje abakwiye kurondera bodyguard muri show mugapana kwifotoza nabo ngura umugungu sa bodyguard baye bajya ntibaguye kuronka twese twabakoresha.
Ati rero ngo South Bikov sa bodyguard bajya mu bodyguard biwe nabo muri clip video eka saba miss yose
aya bajya afise ubundi buzi bwabo turabazi nabaje sinabwiye ko arabaje harimo n'abamotari harimo n'abasho n'abanyonga amataxi n'abaganga nyine bo ngabo birwa biterurira nyine barondera akazi nyine bafise yandi mabwati bacungera amwe apana ngo satubima.
Yes, ikintu kimwe no kubwira wewe mu Burundi uherereye hano nyine mu gihugu cya Burundi uri kurikirana Bujra Hit TV umutipe turi kumwe araberewe sana ni Whisking nifuze kuduzikira to cyawe bakibone gatoyi abariko baratwirukira kuri Bujra Hit TV please bro
kira tujanje tunda nyene kweli nyene ni machine ma ni machine ke eh this na yona sana.
Yes, nagomanda kuramuse Belle Nice uherereye hose ati big up sana South B pole sana mze bro kunda gusanza ahantu mane wari mudukiga bro ndagusanze nkanje mvuga ati reka shore kuyagana yo gatoyi
nyine nafise handi nyine n'umwana nyine kwe nyine sinzi ko gusa umwana sinzi ko nababwira nyine ugabo
urashobora kumuvuga bro urashobora kumuvuga nta kibazo mbega yari ndegamutse
nene washitse umumbwira cyenda zinyiwa kuya makuru na washitse umumbwira nujya nyine washitse umbwiye
uvuge mwizira ariko baratukirikira kugira abashobora kumumenya ati ni naka kugira abashobora kuvuga ati gwa rusaku tuguma twumva mu makartier lupungue guys
very nice kweli nene ndindirenga ndindire
man uri sure
nenda mufone no ndamufone az
phone very nice bakunzi wa Bujra Hit TV Jason Vanga hata mufonye Belle Nice kugira ushobore kumva Belle Nice ashobore kuyagana we gato imani
dusanye geno mufona kweri nyimu gusa na mayite fise muri phone nyine mugabo ndashaka kuresha muze konta ya WhatsApp ya sibita basenze kwera muri
ne Belle Nice guys Bujra Flavor game ya Bujra Flavor noma sana guys nuko bakubwira yes sat b uri kuratwikira muri kano kanya ntabwo ari jewe si Mr. Captain amakuru tuyarondera kugira ushobore kuyaronka yes
it's very nice
ndabona na foto yiwe man ndabona ni picture ya Belle
Nice
kandi irikirahamagara man irikirahamagara kwe
ndi ngira yitabe gusa nyene cyumushiraho
uganira nawe man
je
nahije igiwe ritukumvikana kugira ntibave bigera kure
nyene mbona umenga tuno matari woni kwengera na urabibona se
jimbo nari on man
ndire yita usanga ari mu rutundi tuno nyene
abasani man mna safi kwe ifoke na mimi nianze kuimba guys bakunzi ba Bujra Hit TV je mu misi ngoma
Wes ni ukubona ko sati ko na imba mi
guys, sinza kuvanga Belle Nice ataje nico kintu ngoma ndakubwire wowe murundi uri kuradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV. Bro, a part y'ibi bintu biriko biravugwa muri quartier mu ma réseaux sociaux yuko is king asigaye asohokana na Belle Nice, wuge ntumona yuko Belle Nice mutanganaga mutama wanje ntimungana aragusumba ntabwo biguteraga muti
rero ntungana gutere ntungana gute
rero neko yuko kiri muto muto mane kuri Belle Nice
maze turaba starre mane nta bintu byo kuvuga ngo uri muto uri mutoyi umuntu nyene mwahuye mwahuye kandi none ni bangaye ngaha birirwa bafise bafise abagore babasumba abandi bafise banashaje sinzi none je simba nako Belle Nice ashaje gafise umwana umwe wenyene nyimba atari babiye bafise babiye yambwiye ngo afise umwana umwe nyene ibindi nabyanze nda je mbona yena ari baby muzindi kweli
ni cyane icyuki
yego
ati ntabwo ufise kugendana n'umuntu akuruta imyaka
akona sinabogamye
ntabwoba ati no mu minsi heze hariho base yigeze kuvugaho amakuru yigeze kuvuga ku mutipe araho yigeze kugira mariage n'umuntu akuze cyane
ni tumuzi
wewe kuri Belle Nice ntabwo ufise
aya ariko je sindavuga ko tugomba tugire mariage oya
uracyamuraba neza bekuge mwana wa Sabi ari kumwe na Belle Nice muri kano kanya urauzo ashobora kumurera neza gamuta ta probleme zihabaye
ne je nabwiye ko tubana ama je ibyo umwana ashatse aramuzana ashatse ntamuzane sinigira ndamumubaza kuko umwana wa Sabi umwana akwiye kugenda kwa se wiwe kuko nyina we aba yamucitse nyina aracyagenda kwa se w'umwana
ati rero n'umwana nasubize kwa Sabi mai
none umwana w'abandi bayamutwaye je sinabona ndabitwara kese aba yakiri muto y'inyene kubera barazi kumwana akunda nyina akiri muto imugabo niyamara guca ubwenge ngo umugire mutwaye kwa nyina kwa se wiwe kubera
yes, bakunzi ba Buja Hit TV urachari kumwe nanje Mr. Capitan Dollar Capita the voice killer nimeshaingia mtaani guys nyuma ya kamera ni Juma Jukes kama kawaida kama dawa ni watuma ushobora kuona creation hizi ushobora kutuona muri quality nziza idasanzwe guys urashobora kumfollowinga kuri Instagram kandika Mr. Capitan Burundi. That's what's up, man. Bro, a game ya oya music. We nituriko turaronga a song, nituriko turaronga indirimbo. Abantu ni benshi bariko barakora muri kano kanya ariko a Wiz King, man. Mi naona bitu bikali, man. Muyaga naba star bakomakome.
Nani je ni bisanzwe kuyagana urega kuyaga ukeneye ikintu mwafise ikintu ko murahuriza ko canke ufise ikintu ubashaka ko canke ufise ikintu bagushaka ko kuyagana ibintu bisanzwe.
Nkini ni meho ndiko ndabona ngaha ya Diamond Platinum, man.
Sida mwande nyine usanye n'undi muntu yituko nyine mugabo nawe n'umu arabizi kwe usanye n'umuntu yituko nyine abisi kintu amazi kwa Wiz King ya
washushima kumwandika ko Diamond
kibazo na kibazo kwe gusanye ndafise ngai nomero ya Rayari Van usanye ntajawo ni nyine ma ntaboneka kuri line kwe naboneka line ama waruguze yongi muziki wa nyine
yes umuziki wawe ntituko turawumva nturi kura making headlines sana mumuji mugisagara cha Bujumbura muri kwara kuraba ngaha nyene muri kano kanya kuri Buja Hit TV bari kwara vuga ati uje mutipe ni mushasha ariko ibintu byiwe navyo turumva ariko tuguma twumva base yiwe na Belle Nice man music yiwe imeze gute urashobora kutubwira song me narigeze kumva song nyinshi ziwa jinda zumva ko ndumenyesha makuru ndakuzanira makuru y'abantu bavuga man you know indirimbo zawe ntiziko zirafata cyane ku ma radio ni promotion ugira promotion why
ya mbiza ma indirimbo ziwanje abantu benshi barazizi ndibaza ko indirimbo yiwanje batazi ndafise indirimbo nakanye na kingorongoro indirimbo ndazi barayizi kwitwika ndafise indirimbo yitwa kuremeruka gukora video irenze cyane nakoranye n'umu jama yitwa King baramuzi nawe ndafise indirimbo yitwa agahita nshasha kandi nta na best of any rama indirimbo n'umva je sinkora gutema indirimbo ziwanje zirakundwa kandi zirazwi kaje indirimbo ziwanje ni indirimbo mba nitondeye na madefo naki imba ziba hiti twaizi jesi mba ndiko ndabyumviriza gusa jenzi uko hano hose ndi hasokeye ntaba yo ntumvise indirimbo yiwanje jesi nzi bindi kwiri babashaka nimba bashaka mitinge gusumba barabimfasha mugabo jenda ziko indirimbo ziwanje ziravuzwa ama abatazivuza nabo se cyaba rindiri ndumgira nuko atazongera bafise sinzi barabazi tresheje uko indirimbo ziwanje ziratwika ama yenu zizina ni kwiri
nazijua sana indirimbo sora nyina kingorongoro indirimbo irenze cyane nge ndirimbo ndayikunda bro
kandi ndimbira kazi n'amato yikunda kandi Messi sana kuyikunda kuko indirimbo ya ifite quality yani ni ndirimbo twitondeye kabisa kuko ni ndirimbo yasohokanye na video vyose
kumuntu ariko aratukira muri kano kanyo shaka kumubwira ati kuri YouTube yawe ni Wiz King nyene ubya
ya kuri YouTube yanje ni Wiz King 257 kuvuga Wiz King hama ibiharuro amajana 257 mugano shyemwe peace oya Wiz King 257 ibyo nyene hama ndirimbo zibanjye zibona zose kweri bikorwa byo hanje cyo gira subscribe kugira ngo ubandanye uba mushasha uyandikisha basi kuri channel ya Wiz King kugira ngo uzurane bishasha byiwe
guys Wiz King no muri rimvi atigera bura ma insolite mu muji atigera bura ibintu bamuvuga ko Wiz King amakuru ndiko ndaronka ni kuvuga yuko wewe wagiye kurondera Belle Nice kugira ushobore kumushira muri clip yawe nshasha man you know ngo niyo mpamvu washowe kumurondera cyane uramudraga ngo ntabirefu biri hagati yawe na Belle Muse wewe na Belle Nice ni kugira ngo ushumushure kumushira muri clip yawe nshasha man nivyo
no nyina menga nta kandi kazasigaranye kweri none atari ukwindi video n'ikindi kintu yabagomba gukanika na management afisa tubyara mwirukanye ama none n'ikindi ngo bashaje bashaka gukora cyo bariki ndi bazza ko ndamushize muri clip yanjye byo babimubyo mu bera byiza kuko cyayongera kubonekana muri social media uko ndibaza ko yazimye
yarazimye ma
yarazimye ndi mushasha yeretse kumviza je nari nzonzi kwanze mushasha muri music yacyongera lazima kandi akiri mushasha urumva n'ibindi bibabaje kuvuga cyane tutagura kumukoresha mu makwini mu ba queen video kugira ngo aboneke basi
ariko Wiz King yaciye amutora mugira umukunzi kimya kimya kugira fresh
ari romantic nyine menga yashaka kuzaniza birefu nka yumva menga sivyo nyine yashatse ko tuganira byo ku ni video nyine yaciye ashyira nk'indi bintu by'amaferiyo y'ibintu by'abashyo byo gushaka gukundana nyine nyine bazo abasani nacyo bazi ko tukubura ma
kubura bya
na bintu birefu ma
yes guys abantu muri ko muradukurikirana muri hano mu gihugu cyacu Burundi yes nekana bo muri international ndashobora kuvuga ati muri Canada bro mvuze muri Canada nshi nibuka ikintu kimwe kiriko kira make headlining asana ngaha mu muji bro haraba chipe bafasha abaririnzi bo muri game ya Bojo Flavor mvuze ngucyo onye mvuze wa wundi nyene bamwita DJ Kiss Super Mario Barrow Terry aka na Jean Viero the most guagwan ndivuza ko ugira ikintu babwiye abatibura bazga muti
abatipe bose bumvana abantu nyine tuvugana kuri telefone ariko ntababeshe kandi ntibeshe vraiment nta kintu baramfasha mugabo bose baranyijeje ariko reka kwanza ndabaramutse niyo za kwa mezi neza mugabo je ndabakunda ariko je ni baranyereka gwa rukundo bavuga bereka babwira ama televiziyo babatangaze ko bagomba gufasha abaririmbyi
ariko urifuze ko nawe bugukorera akantu bro
je ndifuza ko binkorera vraiment kuko niho nanjye nohera nyine ndabapresenta nkuko abandi bapresenta kuko zumva ko nzuza kuvuga umuntu atakina arampama nyine je turabagenzi vraiment ndabarungikira ibintu byanjye bakabibona indirimbo zanjye bakanyu nkabona bakandikira audio tuho turavugana ariko barazumviza muri nuze eka yabo hake mugabo zije nta kintu barafasha kwe
gushati Wiz King ari mu bantu bifuza yuko bajya batipe nawe bogira icyo bakoze kuri we
kubera nyine bashatse kwamamara ni bakora ibintu tubamamaze
gira icyo umubwiye DJ Kiss ariko aratukigira muri kano kanya
DJ Kiss ndamuramukije kandi ndamubwira ko ari umuntu nkurikirana na statistics yo muranda ziraba nifuza ko yomfashe iko ngenda jamviro nawe nuko nyene baroteri nakunda ko niha kuri line sinzi ko ari manager wabo mugabo ariko bose nje ndi baza ko sikora wa disipula kwa ba disipula biyemera umva ndi baza ko bwo kugira icyo bakoze kwa Wiz King ese ndabereke ibikorwa none nje nta manager nsi nje nikorera ari gi usanga nagiye ushootinga video nkashika ndaru gusa amahera yose yaheze kawimbira nk'ibyo bintu ndakindi umusani w'igihugu jensorore uburundi bwose ndagenda nkafata amahera yo wanje nkari imindirimbo yumviza uburundi bwose ndetse n'abanyamahanga niko iki mutadufashe kandi ufite umutima aya ni mudufashe like jamjelo jamjelo ndamukunda cyane ariko kuna imaji irangira sana DJ Kiss ya
guys uri kano muri kano kanyuri kurandaba ni Mr. Captain nambaye t-shirt uramubona umuntu nambaye man so mizini
jamjelo izo tiko none yazizanye gyariba
guys ini tiko ya Jean Viero the most guagwan au herere hose big up sana mse na kukubali sana kinoma noma au sio mse itiko yuri indege yavuye muri Canada
eh hey, azo kurize indege yindi azanire Wiz King na je nta kibazo mugabo akaje kanu nyene eh none ndabizi none ma gatwe turakenye ma wenda nze twiyemera mu gatura kinya ariko ntidukinye cyane kubujya badada bo ngamurisagara bo tunanira
oya Belle Nice niyo kunani
sinakubwiye man.
Guys, kintu kimwe no kubwira nuko nagomba ndakubwira ati big up sana wowe uri kurankurikirana kuri Bujor Hit TV. Ndagushimiye guys aho uherereye hose, aho uri hano nyene mu gisagara cya Bujumbura, eka no ku isi yose, yari Mr. Capitaine de la Capital, the voice killer. Nakubwira ati asante sana guys. Je muri commentaire ushobora kugira icyo usigaranye, icyo tusigiye, ushobora kutubwira ati Mr. Capitaine, hindura iki kintu, ongereza iki kintu, kugira ibintu bigende neza cyane bro. Ndifuza kugira ikintu babwiye abarundi muri kano kanya wari kwadukurikirana bro.
Ya abarundi wari kwadukurikirana, ndababwire ko tubakunda cyane nk'abaririmbyi, kuko turabitangira cyane, kuko turakora umuziki nk'itwinziza mugabo tuguma tuwukora. Ikintu basaba nuko bagenda kuri channel ya Wizking, Wizking 257, bacho bagenda kuri official Wizking 257 kuri IG yuwanje ba following, ama bagende no kuri Facebook yanjye nitwa Wizking the best classic. Nikuvuga ko ibikorwa byanjye bazaza bibikiranira ngaho, kandi bagende ko vraiment ntibasarishe indirimbo nshashi cyose cyane, abantu bose barayikunda, sinzi impamvu batarayira abavuye. Bagiye subscribe nanjye ntera imbere nk'abandi rigaje naho ntera imbere mugabo, ndabona ko hari akantu nyene kakibura gatoya nyene mugabo, numva aho kandi bo nyene ndagateze ko kabisa. Ama bagire na subscribe kuri Bujaki TV, n'abantu bakuze TV ikomeye cyane kandi bakora ibikorwa nka yabagiye na subscribe kuri wo
Big up sana bro. Ntarashobora guhera heza gira ikintu umubwiye Satubi man.
Ya Satubi ni umuririmbyi abizi, ariko sensorite nawe ndaki Satubi wenda kwemera mugabo sensorite ziwabere ntakundi, ndamukunda cyane basi
ntacyo mupfa
na kintu dupfa
si
cyaye man. Gusa nyine je sinzi icyo yo bazi ko dupfa je ntacyo nzi. Mugaje ntachonzi kabisa. Yowe nyimba bona ari cyo dupfa azoki azogende nawe kuri TV akivugeje mu gana ntachonzi.
Ari indirimbo sa twigeze kuri mbati oya nakamuna kurongora umugore mwiza. Bro, we demo wa watu na mchukua.
Naririmbye ulagaheta ulagaheta. Yumva je naririmbye umudemo na gaheta, n'inkozi ni umudemo yuhena.
Guys, nagushimiye wari kuradukurikirana kuri Bujor Hit TV, yari Mr. Capitaine. Urashobora kumfollowinga kuri Instagram ukandika Mr. Capitaine Burundi, ugashobora kunsigira message hajya kuri Instagram. Big up sana guys, ndabakunda cyane guys. Ciao ciao, asante sana, big up sana.